Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza gukomeza kugenda ubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye ku makuru agiye atandukanye. Nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza, nakwifuriza kugira ibihe byiza udukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi, rwose hariya mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura ndetse no mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi cy'ibitoki Ngozi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye ugenda uherereye. Nkomeze kukwifuriza nyine kugira ibihe byiza udukurikira uri mu Rwanda, udukurikira uri mu bice bitandukanye by'u Rwanda, Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nkomeze kukwifuriza nyine kugira ibihe byiza udukurikira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukurikira mu bice bitandukanye bya Afurika, Amajyaruguru, Amajyepfo ya Afurika. Nkomeze kukwifuriza nyine kugira ibihe byiza cyane. Ni amakuru aba agenda agaruka kuyavugwa hirya no hino muri Afurika y'Iburasirazuba, bagenda nkubwira byinshi bivugwa mu Rwanda, kubwira byinshi bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubwira byinshi bigenda bivugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura. Hakomeje kugenda havugwaho ibintu byinshi bituruka rwose ku buzima buzimvye bugenda buvugwa hariya rwose mu gihugu cy'u Burundi. Icyo ngusaba no gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi rwose mu biganiro biba bigiye bitandukanye mba ngenda ngukurikiranira. Ni amakuru aba ari kugenda agaruka kuyavugwa mu Burundi mba ngenda nkugezaho. Ese mu minsi yashize nagiye nkubwira byinshi bijyanye na kuba abaturage bashobora kujya muri Benin, plutôt muri Benin rwose b'Abarundi, ataviza abasabwe aho nyine ibihugu byagiranye amasezerano amwe n'amwe. Ese wari ubizi yuko urubyiruko rw'u Burundi kubera rubona nta kazoza igihugu kiba gifise bahisemo kujya gushakira ubuzima hanze za Amerika ndetse na Buraya. Ibyo byose ni ibituma ubuzima bugenda buzimba, aba urubyiruko rugahitamo rero kugenda rujya mu bindi bihugu gushakirayo amaramuko. Nk'uko byagiye bivugwa, amasezerano igihugu cy'u Burundi cyari gifitanye na Serbia yuko Abarundi bazaja baraja muri Serbia kuronkayo utuzi ndetse n'ubuzima yaba yarahagaritswe kubera aba Barundi bagiraga muri Serbia bikaba ngombwa yuko bajabuka bakaja mu bindi bihugu biba by'ibibanye na Serbia. Nuko rero Serbia ihitamo guhagarika ayo masezerano, ariko bikaba nk'uko byatangajwe na Shingiro Albert, uyu mushikiranganji w'imigenderanire, yavuze ko bakiriko baraganira kuri aya masezerano kugira ngo barebe ukuntu bakongera bagasubukura umubano bari bafitanye na Serbia. Kuri ubu ikiri kuvugwa ni iki? Kiri kuvugwa ni uko Abarundi ntibasabwa visa muri Singapore. Iki ni ikibazo kandi twaraye tubajijwe n'atari bake kuri urubuga. Benshi bakibaje kubera umushikiranganji Robert Shingiro yari yaraye yanditse ku rubuga rwiwe rwa X rwahoze wita Twitter ko umurundi adasabwa visa ageze muri Singapore mu gihe yitwaje passport iyo ari yo yose y'u Burundi. Ibi Shingiro yavuze ni ukuri kandi bishasha, si bishasha. Kuva muri gitugu 2023 Abarundi ntibariha visa yo kuja muri Singapore. Umuntu afise passport y'u Burundi akaba ashaka kuja muri Singapore asabwa ibintu bibiri gusa: kuba afise passport igisigaje gukora ikiringo kitari munsi y'amezi atandatu, ivyemezo ko atagiye kuguma muri Singapore kuko umurundi ari kureka utarenze iminsi 30 muri ico gihugu. Ubutumwa bwa Robert Shingiro budasiguwe neza burashobora gushira Abarundi batari bake mu ngorane mu kino gihe benshi barondera igihugu boja kuronderamwo ubuzima. Ivyo bikunyurwa n'amasosiyete yadutse y'abasuma bemerera Abarundi ko bagiye kuronka ubuzima bwiza hanze, bamwe bakagurisha ivyabo byose bagatangara bashitseyo. Agahugu gato gafise abantu benshi kandi gatunze cyane. Ngibi ibintu bihambaye kumenya kuri Singapore. Singapore ni agahugu gato cyane kari muri Aziya hagati ya Indonesia na Malaysia. Gasumbwa n'intara z'u Burundi. Gafise uburinganire bwa kilometero kari 719 nk'akarorero.
aha mwomenya ko intara ya Makamba yonyine irenze kilometero kare 1900 naho Singapore ari agahugu gato cyane rafise abanyagihugu barenga miliyoni 5 kubera ari agahugu gato kandi gafise abanyagihugu benshi Singapore ntiyakira impunzi kandi ntiyashize umukono ku masezerano mpuzamakungu akengira impunzi abo babiteze kugaho bagaca basaba ubuhungiro ico bociho Singapore irateye imbere cyane abazo benshi baja gutembera tourism eshanke bakajanwa na business abafise amafaranga ni igihugu bashobora kuja kuranguramo shanke bakarondera ivyo bashorayo Singapore ni kimwe mu bihugu bizimvye cyane cyane ku isi wojayo iyo vyitegurira neza kubera ubuto bw'igihugu ibyo bafungura birangura hanze bigatuma imfungwa imfungurwa zizimba amazu yaho avuga ko ashobora kubagira kubira mu kuzimba ku isi agira kabiri kabira kuzire mu kuzimba ku isi hari abarundi bamaze igihe baca muri Singapore bagaca babandaniriza muri Philippines Malaysia na Korea y'ubumanuko benshi barimo abo twatabarije mu minsi yeze kuri runo rubuga abagiye muri Philippines bamaze amezi bafungiye mu kibuga cy'indege cy'Imanila kugeza ubu niyo bakiri abandi barataye baragaruka mu Burundi abagiye muri Korea y'ubumanuko nabo nkene hari abagumye mu kibuga cy'indege ariko abagiye bafise impamvu zumvikana kwiga canke misiyo y'akazi barashoboye kwinjira mu gihugu ubu bariko basaba ubuhungiro abagiye muri Marezi nabo nyene ntivyaborohe ariko baracafitse cijere cyuko bazoronkayo ubuhungiro hari abagenda muri Singapore babwiwe ko baca bajabukira muri Australia ababikora baca mu nzira za magendo hari abatari bake bashika bafungwa muri Australia ntituramenya iyo bahereza mu nyuma birashoboka ko bahari habagira amahigo yo kwemererwa ubuhungiro mu nyuma ntawe twohanura kwegereza ko izo nzira ni vyiza kumenya aya makuru yose maze abashaka kuja muri ico gihugu bakaba bazi ico bagiye gukora ico bahisemo icari cobe nibishobora kubagora hari ababajije ibiganye na Serbia na makuru dufise avuga ko basubiriye kwemera kwakira abarundi bakoresha passport holiday nera ta visa kugeza ubu abo tuzi binjira muri Serbe ataviza n'abarundi bakoresha passport diplomatique na passport de service woronka makuru mashasha yizewe iyayo dusangiza tukayasangiza abandi nkuko nyine byagiye bivugwa mu minsi yashize Serbi yahagaritse kwakira abarundi bitewe no kujabuka bageraga muri Serbi bakajabuka bakaja mu bindi bihugu Serbia rero ihitamo guhagarika amasezerano yari yaragiranye n'u Burundi yo kwa umurundi ataviza asabwa kugira ngo aje muri Serbia na makuru menshi abagenda garuka ku masanka yanga yavugwa hara mu Burundi kurarikire gufyonda subscribe kugira ngo byose bijye bikugeraho gatano kuri kagenzi kako we bafyonza subscribe ndagushimiye cyane nabo tarayifyonda akanya keza nkaga uko ifyonda kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi ndagushimiye cyane.